Si inkuru nziza, ni inkuru mbi, ni inkuru ibabaje, niko bimeze, nta rugamba rwijyana, ibi mwese murabizi. Aba bose mubona ni bamwe mu basirikare bivugwa ko bitabye Imana bari ku rugamba bakagwa mu gihugu cya kibanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ushobora kuba utabona neza ariko umwe babiri uyu ni wo wenyine batatu bane batanu batandatu indwi umunani icenda icumi cumi n'umwe cumi na babiri hari uri ko kabaza ataboneka ifoto menya neza. Ibi ni ibiharuro by'ibanze. Muri aya makuru tumaze iminsi tubaha tubereka abasirikare bitabye Imana, bitabye Imana ku rugamba mu gihugu kibanyi cya Congo, uyu munsi twaguhitiye mu kukwereka umwe ku umwe mu bitabye Imana bari ku rugamba mu gihugu kibanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amazina, matrikile zabo, aho bakorera, iyo bavuka n'ibindi. Twihuse, uwa mbere mu bitabye Imana n'uwitwa Major Ernest Gashyirahamwe ari kuri materikire S cumi na gatandatu mirongo irindwi n'indwi. Iyi ntwazangabo y'imyaka mirongo ine n'itatu yavuka mu ntara ya Muyinga, neza na neza komine Gashoho, umutumba Muyange. Uyu umubyeyi wiwe yitwa Selile Ntwayumuranga, yahoze ari umushingamateka w'u Burundi, yakomoka mu Mugambwe Frodebu. Abiwe bararose ikiziga kandi mbere bazomuherekeza kumushingura iteka ku munsi wa kane mw'iyo ndwi itangura. Uwa kabiri mu bitabye Imana ni Premier Class Evariste Uwimana, ibi nawe afise matrikire HR mirongo irindwi na gatandatu majana cyenda mirongo itandatu na kane. Uyu kandi uyu musirikare yari akiri muto, yari afise imyaka mirongo ibiri n'indwi gusa. Ibi nawe yavuka mu ntara ya Kirundo, komine Busoni, umutumba wa Rwibikara. Abiwe barashoboye kuronka ikiziga, azoshingurwa ku munsi wa gatatu w'iyo ndwi itangura nawe nyene. Uyu kandi yitavye Imana yari amaze imyaka itanu gusa mu gisirikare cy'u Burundi. Uwa gatatu nawe nyene ni Premier Class Gorodien Uwimana, nawe afise nimero zimuranga za matrikire HR mirongo ibiri na gatandatu majana atatu mirongo itandatu na kabiri. Uyu musirikare w'imyaka mirongo ibiri n'icyenda y'amavuko, murumva ko yari akiri muto, yari amaze imyaka itandatu mu gisirikare cy'u Burundi kandi avuka hano mu gisagara cya Bujumbura mu Ngagara. Ikindi twabwira ni uko uyu musirikare ab'iwabo bemera ko ikiziga ciwe camaze gutahukanwa. Umusirikare agira kane muri abasirikare icumi na bangahe twababwira ni Ajida Ezekiel Ndayishimiye batazira bwayaze, ari kuri matrikire zimuranga mirongo indwi na zitandatu majana atandatu mirongo itatu n'imwe akarongo gakikamye SC mirongo ine na gatandatu mirongo itandatu n'umunani. Uyu musirikare yari afise imyaka mirongo itatu n'itandatu y'amavuko, akaba avuka mu ntara ya Bujumbura Jeneral muri komine Kabezi ku mutumba wa Rugembe. uyinjiye mu gisirikare cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda avuye muri FNL igihe bademobilizwa muca mubyumva. Ni mu gihe abiwe rero bamushyira mu ntambara y'abapfuye iheruka, ariko twasanze yaguye Kongo nawe nyine ku igenekerezo rya kane ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Uwa gatanu mu bo turi ko turababwira bitavye Imana, tubaha n'imyirondoro n'uwitwa Kaporale Shefu Jerome Kabura ari kuri matrikile HR 11 221. Uyu musirikare w'imyaka 39 avuka mu ntara ya Makamba, komine Kibago, zone Bukeye, umutumba wa Nyarubanga canke Nyarubanga. Uyu abiwe nta makuru atomoye bafise na gatoya. Uyu Jerome Kabura asize umupfasoni canke umupfakazi n'abana batatu. Yari yinjiye mu gisirikare c'u Burundi avuye mu bagwanyi ba CNDD FDD. Dukomeje ubwa gatandatu, uwa gatandatu ni premier class yitwa Frery Masabarakiza, benshi bita Masabo. Ubu nawe ari ku nimero matrikile zimuranga HR 20 n'indwi amajana atandatu 42. Uyu musirikare w'imyaka 29 avuka mu ntara ya Mwaro, komine Bisoro, umutumba Gitaramuka. Abiwe bavuga ko batararonka ikiziga c'uwabo. Uno ashengeye yari amaze imyaka itanu mu gisirikare c'u Burundi. Dukomeje ubw'indwi, Premier class Male Niyonkuru niwe w'indwi ari ku nimero zimuranga zimwe bita matrikile mu gisoda HR 27 86 1. Uyu musirikare nawe nyene yari akiri mu bigero, yari afise imyaka 30 y'amavuko kandi avuka mu ntara ya Gitega, komini Taba, umutumba Rukobe ya kabiri mu Gasuno. Marlene Niyonkuru agiye akiri umusore, ariko yari yitegura kurushinga kubaka ugwiwe muri uyu mwaka nyene utangura. Uno musirikare ikiziga ciwe carabonetse, abiwe biteguriye kuza kumushingurana iteka canke kumuherekeza. Uno rero yari amaze imyaka itanu gusa mu gisirikare c'u Burundi none arigiriye. Kaporale Shefu Edouard Nimbesha ari ku nimero zimuranga HR 17 616. Uyu ni umusirikare yari afise imyaka 41 y'amavuko, akaba avuka mu ntara ya Murambya, komine Bukeye, umutumba wa Nyambo. Uno yinjiye mu gisirikare c'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe. Uyu musirikare Edouard Nimbesha yari yubatse asize umwana akiri muto cane afise imyaka 2. Abiwe nta rakuru bafise ku bijanye n'ikiziga ciwe, kubera ko hariho abitabira Imana ku rugamba ugasanga ibiziga ntibibonetse. Kumbure nawe niko byagenze canke gishobora kuzoboneka, ariko gushika isaha bavuga ko itaraboneka. Dukomeje wera w'umunani reka dukomeze ku icyenda n'umusirikare Desire Sindayihebura avuka mu ntara ya Bururi komine na zone Bururi ku mutumba Umurago abiwe nta makuru bafise atomoye na cyane cyane ku bijyanye n'ikiziga cy'uwabo ariko bivugwa ko nawe yitabye Imana mu bandi n'ubwo nyene ikiziga batarakibona dukomeje uw'icumi ni premier classe méthode niyo nkuru unafise nimero zimuranga bita matrikile mu gisoda HR 27 108 64 uyu musirikare w'imyaka 29 y'amavuko murumva ko yari akiri ikibondo avuka mu ntara ya Ruyigi komine Bweru umutumba Kanisha niho yavuka uyu nta gafoto kiwe twashoboye kwereka ngaha nibyo mbona atafoto iriko kubera ko ntiturakaronka twakaronka tuzokabaha igisirikare kiremera ko gifise ikiziga ciwe agiye gushingurwa nawe nyene yari amaze imyaka 5 gusa mu gisirikare cy'u Burundi murumva ko nawe yari akiri mushasha ntari bwajye menshi dukomeje uw'11 ni premier classe Serge Twagira Yezu ari kuri za nimero zibaranga matrikile HR 28960. Uyu musirikare yari akiri muto yari afise imyaka 24 y'amavuko uno musoda yavuka mu ntara ya Karusi komine Ubuhiga umutumba Nyamabega Nyamabega niho yavuka igisirikare kiremera ko gifise ikiziga ciwe uno musirikare agiye amaze imyaka 5 gusa mu gisirikare cy'u Burundi murumva ko nawe yari akiri muto kandi yari akiri mushasha mu gisoda bihuse ubwa 12 canke uwa 12 ni premier class Serge Twagira Yezu murantu ngasubiyemo wa wundi nari mvuze uwa 12 ni premier class Meshak niyo nkinzo ibintu bari ku nimero zimuranga matrikile HR 27 851. Uyu musirikare w'imyaka 25 gusa avuka mu ntara ya Mwaro komine Kayukwe umutumba Ngara igisirikare cy'u Burundi kiremeza ko gifise umubiri wiwe canke ikiziga ciwe uyaragiye yari amaze imyaka 5 gusa mu gisirikare cy'u Burundi nitwokwibagira premier class Melance Ndikumana matrikile 27 42. Uyu musirikare afise imyaka 30 avuka mu ntara ya Mwaro komine Rusaka amaze imyaka 5 gusa mu gisirikare cy'u Burundi ubu ari mu minwe ya M23 hamwe na bagenzi we batarashobora kumenyekana ariko M23 yemeza ko yafashe mpiri nubwo nyine twabonye umwe kandi ngaha twaramuberetse kuri chaine ya YouTube ku Rugendo News canke kuri Facebook yacu mwaramubonye yaratanze ubuhamya canke intahe avuga ko yafashwe mpiri n'abasirikare ba Kongo. Mu makuru twabahaye abatari bake barahaririye babonye ukuntu avuga slang akoresha, bavuga ati bishobora kuba atari byo, atari umusirikare w'Umurundi, kubera ko uko yavuga wamenga avuga ivyiganano canke ivyo asoma ahantu. Abatari bake ntibabihurije ko twebwe twabahaye amakuru, kumbure ntituzi what's going on. Amakuru dufise tumaze kumenya ni uko bavuga ko bano basirikare iyo bageze muri Kongo bahindura imyambaro bakambara ya Kongo, hanyuma bakaja ku rugamba. Bivugwa ko iyo bafashwe bafatwa nk'abasirikare ba Kongo. Dufatiye kubatanze ubuhamya bajya bafashwe, abatari bake baravyidogeye bavuga yuko nimba baja ku rugamba muri Kongo bakwiye kugenda bemanga bambaye umwambaro w'u Burundi, kuko turazi ko u Burundi bufitaniye amasezerano na Kongo. Babisezeranye igihe Felix Tshisekedi yaza mu Burundi, igihe perezida w'u Burundi yaja Evariste Ndayishimiye muri Kongo, agahana amasezerano yo gufashanya hagati y'ibihugu. Bati ni kubera iki none bakura impuzu bakambara iza Kongo? Siko byari bikwiye kugenda. Ndabibutse ko aya atari amakuru bifitiye ibyemezo bikwiye, ariko murazi ko bivugwa. Hari amakuru avugwa n'amakuru adafitiye ibyemezo ko baba bahabwa amafaranga y'akayabo. Akayabo ni ukuvuga amafaranga adaharurika menshi 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 cyane, hanyuma bobo bakandikirwa menshi bagahabwa makeya. Amakuru tumaze kubona bavuga yuko umusoda wese w'Umurundi ari muri Kongo, Kongo imuhemba amadolari 200 ku kwezi, ni ukuvuga ibihumbi 800 mu mafaranga y'Amarundi. Ariko intwazangabo mu gisirikare zironka 150, ibisongerezi bironka 90, abasoda bato bato bagaca baronka 60,000 ku musoda wese w'Umurundi arungitswe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta y'u Burundi ihembwa amadolari 500,000, no kuvuga imiliyoni 20. Aya yose ntawuzi iyo aja, yandikwa mu mafaranga ya leta y'u Burundi isokoresha canke mu mafaranga igisirikare c'u Burundi gikoresha. Ivyo benshi baca bita ko ari nka commerce canke kunyunyuza baja kugwa ku rugamba. Bino ntibiri muri Kongo gusa. Twarigeze kubaha intahe y'umusirikare ari muri Somalia, igihe bari babateye barabarasa, bavuga yuko amafaranga bandikirwa batayahabwa yose, yuko amafaranga bahabwa adaharuritse, kubera ko usibye ibyo bakora byo kubamena amaso n'amafaranga bahabwa barabakata, ugasanga yo bari bandikiwe siyo baronka. Bino rero biba muri mu basirikare bari muri Somalia, murumva ko biba no mu basirikare basanzwe bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amafaranga bandikiwe kandi bayazi siyo baronka. Bantu b'Imana, bino bintu ni bibi vrema, bino bintu ni bibi kweli. Umuntu ashobora gupfa, ivyo wakora byose leta ikwiye kurondera avantage zayo ku ruhande. Kano kantu nanje ndakavuga cyane kandi vrema na leta ikumve, aya mafaranga ntibakwiye gukora ko kuko n'amaraso. Kandi amadolari 200 si menshi ku gihugu cya Kongo gihemba umuntu agiye kukigwanira. Aya ni make cyane vrema, n'igihumbi bagongera uwo kibaha nk'umu Wagner umwe ahaje ayo yakorera ku munsi, ni ukuvuga yuko yakorera ibihumbi bingahe ku kwezi. Rero twumvikane yuko nimba n'ukuri ari uko babikora barabanyunyuza kandi n'abicanyi babi vrema bakwiye kuza barabahemba agashahara kabo, upfuye agapfa, uwukize Imana imurokoye akigarukira mu Burundi. Ibikorwa byo gushingura abana basirikare none bitunganijwe gute? Bababwiye ko bamwe mu basirikare b'u Burundi baherutse kugwa mu ntambara iri hagati y'iyi M23 mu gihugu cya Congo biteguriye leta y'u Burundi itegekanije ibikorwa byo gutangira kubashingura mu ino ndwi. Biteguwe mu buryo ubusa n'ubudatomoye neza. U Burundi burashaka ko imiryango yabuze aba bantu idahurira hamwe, kuko baza bafata bamwe bamwe bakabajana gushingura umunsi uyu abandi umunsi uyu. Ibyumviro byatanzwe na bamwe muri bamwe bino miryango bavuze ko bifuza ko bahurira hamwe bagashingurira hamwe ababo bose, hanyuma gutyo n'uburyo bukora mu gushingura bugabanuke, bongere bahabwe iteka n'icyubahiro nicyo abasirikare bakibahere hamwe. Amakuru dufite no mu gisirikare cy'u Burundi boba barabyanse, bahitamo kuza bahamagara bamwe bamwe bakaza gushingura ababo, kandi bakagerageza kuraba batazana na mu ntara zimwe cyangwa inzira zimwe, kugira ngo ntibaze baraganira kumbure ubu bahave basezerana ibintu bituba byiza ku gisoda cy'u Burundi. Ibintu babivuga bahereye nko ku makuru twarusuye yuko badashaka ko hariho nka batanu mu babuze baja hamwe ngo biture ubutungane, kubera ko bivugwa ko baja muri Kongo mu kinyegero bano basirikare bitemewe n'amategeko. Niyo mpamvu usanga ngo batabahuza, babwira bamwe baze gushingura uyu munsi kandi bazoze ejo. Iminsi nk'uko twababwiye hano, iminsi ntihura. Mu gushingura haza intwazangabo mu gisoda igaherekeza, kandi gushingura biheze iyo ntwazangabo ica itaha, kuko abajije ibibazo bambwira ati ibindi bibazo ukeneye kubaza uzobereza hariya muri mese hariya ibiro bibijejwe biri. Gutyo rero baca bataha batabajije byinshi, babwira ko ibibazo bafise byose bazobibaza muri eta majoro. Abatari bake batahana ishavu bakavuga yuko atari ko byateza kugenda, kuko baba bifuza yuko babwirwa ibijyanye n'ababo bitabye Imana bose, kandi kimwe ku kindi muri make, kubera ko ari ntwazangabo iba ari imwe zibiri babo sigura ibyo bintu, ntashobora gufata umwanya wo kubasigurira neza, kandi iyo babwiye ko bazobibariza hariya biba biheze. Amakuru twarose ni uko abazojayo bazobaregarariza nk'uko basanzwe baregarariza abasoda bose baguye ku butaka bw'u Burundi. Hamwe byo ari uko kubara akarenganyo, kuko umuntu aguye mu Burundi n'uguye muri Somalia ntibafatwa kumwe. Umuntu aguye muri Somalia afatwa nk'uko yaguye hanze y'igihugu, kandi yahembwa amahera menshi agasha abiwe baca baha amafaranga menshi. Ariko umuntu aguye muri Congo rero bagaca bamuha amafaranga makeya, murumva ko abahombye umuryango w'ubuhombye, kuko asinode hakuvuga ko runo rupfu n'urw'akarago, kubera ko abapfuye urupfu rutari aguye mu gihugu yiguze igihugu atari ikiwe, kandi umusoda asezerana kwigura igihugu cyiwe. Burya umusoda niyo ugwa mu gihugu cyiwe nabi wabo ntabaye n'icumi rimwe vrema bayiguze igihugu ubona ibaza katangorane. Ariko kuja kugucisha ingero hakurya abawagina babikora bo kwa Pregojin, ukaja guca ingero hanyuma bagaca bakwiyica, hanyuma bagiye kugucisha ingero ntibagire n'ikintu batanga mu muryango wawe, jene ubyo bintu atari byiza n'ukuri. Jewe umubano w'igihugu cya Kongo n'u Burundi sinshobora kuvuga ku bintu byinshi, kuko ni gusezerana gufashanya bagakorana n'iyo business, ariko iyi business ikwiye gushikira abantu bagiye kugwana, kuko inyungu iro nta musirikare w'u Burundi igihugu co kugwana muri Kongo ngo bamuhembe ubusa nk'ubu twumvise ntibibaho. Urumva inyungu ikironka abatagiye ku rugamba. Hariho abantu atari bakeya bandika batwandikira batubwira ko ababo baguye muri Kongo, ariko igisirikare n'imiryango ataco babivuze ko bamwe barantunga mu miryango baragandaye, ariko ntibazi ko ibiziga vy'ababo vyoba vyaratahanye canke ko vyageze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravugwa ko hoba hariho abasoda batazwi irengero nk'abo babaranyi barazimiye canke baratakariye mu mashamba canke murabizi ivyo ku rugamba. Hari n'umuntu ashobora kurasigwa ahantu mw'ikorosi canke bakamufata mpiri bagaca bamurasa, abe baba bamaze kugenda badashobora kumureka ipira ngo bagende bamutwaye nk'ikiziga canke ngo yandare akurikira abandi aze kugwa imbere. Abo bica biherereye iyo nyene ni babandi mubona batweretse baguye mu Bugaragwa, bamwe batwereka ibiziga bajya nibo bantu usanga. Hari n'abadafotora, hari abafotora n'abadafotora, gutyo rero ntushobora kumenya yuko uwawe yapfuye mu gihe batamufotoye canke batamureka ipiri ngo mutware ikiziga. Hariho nabo batera nk'ibombe igakimutabagurika mugira ubunwenwe, nabi wabo ntibashobore kumutwara kubera ukuntu yabaye, bakaraba ati nta kundi. Ibyo mu gisodaro niko bimeze, ariko n'akazi ibyo numva atari ikibazo kirekire. Aho magara ni hamwe umusoda afatwe nk'umusoda, nimba agiye ku rugamba agahitamo kujayo nahabwa amafaranga apfuye umuryango uzosigara ubayeho neza. Kuko ni kugwembe hajya muri Mventura ba basirikare bavuga ko bafashwa na ba mutama hajya hakurya abantu ngo baha bakomanda bamwe barasa bakanokora ijisho ibana ntibahusha. Niyo mpamvu bazohera hajya ngo amaze kuje bavuga ati twebwe turabi tubabwije ukuri ko ari umuriro kubera ko bararasa bakanakora ijisho ati si nyeshamba tafite ziri ya masnaipa gusa amwe atahusha. So si vyerekana ko ndashaka kuvuga hakuru nako ndabereka yuko uko bigenda kose ubukira n'ubupfa hariho ikintu bita gukingira canke guhoza. Udashoboye gukingira umuntu ari ku rugamba kugira ntapfe nta kundi apfuye, fasha ab'iwabo abiwe basigaye abana abavyeyi umugore umuryango amarira azabe makeya. Kuko hariho abatunze imiryango nubwo ari duke duke batubaha, rero urumva bagiye wa muryango usigaye hehe? Abana ntibongera kwiga, madame ntibongera kuronka agatenge canke babuze umushinga ntahe. Murumva ko atari ibintu byoroshe. Leta rero ikwiye guhagarara nk'umubyeyi ikaduza agashumbusho baha abantu babuze abantu mu buryo, kuko n'ukuri birababaje. Nuko nababwiye mu minsi iheze gushika uyu munsi igisirikare cy'u Burundi cyari gifise batayo zitatu ziri muri Nord Kivu kugwana, bamwe bagwana na M23 abandi bakagwana na FNL ya Aloys Nzabampema abandi bakagwana na Red Tabara. Amakuru dufise avuga ko hariho hoba hari kwarungikwa abandi basirikare 108 muri iyi minsi bavuye mu Burundi bari kuberekeza mu gihugu cya Congo. Uburundi boba bwabanugisiye mu iyi minsi ibiri n'amakuru twarose, ariko twashoboye kubona amafoto kubera ko ngo amafoto atembera cyane usanga ngo barabujije gutwara n'amatelefoni bagiyeyo. Hari amakuru avuga yuko bageze muri Congo baca bahindura impuzu bakambara izigize dasha Kongo. Ayo n'amakuru tutemeza neza kuko usibye twabonye zamba ya hema ariko aravuga ati bazambariye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Hari n'abavuga yuko babica bagasha bambika impuzu zigize dasha cya Kongo bagasha bafotora kugira ngo berekane yuko bari abo bambaye impuzu za FARDC ya Kongo. Niyo mpamvu tubwira ko ayo makuru atabyemeza bikwiye neza, twebwe turayaronkera. Mu kurangiza, sinokwibagira kubabwira ko hano tuganira n'inshuti zacu, ubishatse kuri WhatsApp akatwandikira ku nimero itangwa n'akamenyetso ko guteranya na kode 358, hanyuma 46, 58, 31, ugacuhereza ku 314. Jewe nitwa Daniel Mugisha. Murakoze cyane. Ukeneye amakuru hano ku Rugendo News canke Seneri Nyamugayo yo muronka amakuru atari ku ivumbi. Imana mu ijuru ikumpezagirire.